dwumadie a yɛbaabɛdi yɛde obi biaa se ansa sɛ ɛnya wanke subscribe
ɛwankesubribe nka
na wowɔ bi a yɛtwa video paa na wo kura se ka
mɛkora mewerɛ fio
medeɛ mempɛ agye pi asɛm
biaahorɔba mafa hyɛ akora
ok yɛkɔ breka bawae yɛkɔ breka yɛasan so asaa ba afei deɛ yɛbaaba bɛbu bɛ kwame tuabɛ yi so akoraa biaa ɔma ne maame nda biaa no
wɔmbɔ deɛ sɛ bi nu
ɛyɛdɛn
wɔmbɔ deɛ sɛ kɔkonkoa ne tua ne to
ɛno a no no
akoraa nso panyin su a
no kɔkɔ mu problem hɔ
ɛnoa no no wawie kɔɛ
sɛ gya bi wu a
ɛne ɔwu ɛfam ho
wonim aka sɛ menim na nka kyerɛ wo
ok menim
ɛyɛ gya bi wu a gya bi te ase
ok kaakom
kaakom deɛ sɛ ɛbuntuo ne so
ɔboa wɛtiwɛtiwɛti buntuo tuntum na so
ɛna busuafoɔ yɛkɔ akɔdan yɛ ho asa abawae